Atuzogira mariage ryari?
Eh? Deli tuzokora mariage ryari?
Uranyumvira? Babwire ko nzikona imaze umwaka wose ndakurindiriye ati.
Warundindiriye?
Ibaze vraiment.
Sinya kamera. Onyemera?
Eh, none ni umusore nkande yo mwa. Diaspora plus. Eh.
Diaspora, diaspora nguma.
Isaac TV.
Isaac TV ndabaramukije cyane gose. Mbora ko ntabwo ndatwe. Mwese ko nkunda gutwe nka mugabo gusume mfite ariko arantwiza rushya na. Cyese nzi ntuzamufasha kandi tuzi ko ari umuntu ategeza cyane. Oh, nko bona kuri mikore ni Shani Stelicia, behind camera ni Juma Jux. Ah. Ubu ndi kumwe nawe rero. Bashe. Harehe umwaka wose ndamurindiriye. Mwashe ko umwaka mwumve ngo umwaka. Firma fise pensiya sirenze. Ni ndakuvugiye cyangwa ubivuga? Tuvuge utashaka.
Kushaka.
Ni Ado Josan, Mr. Ndakuramukije cyane.
Eh, amahoro dele ni sawa.
Ni sawa sana.
Yego ni bo.
Twari tugukumbuye karibu cyane.
Nanjye nenda bakumbuye karibu cyane.
Urumvira ko aravuga. Ndavuze karibu cyane he. Twitubwiye karibu karibu iwanyu mu Burundi.
Ah. Karibu nawe iwanyu. Ndi mu Burundi.
Ndi mu Burundi. Nguma aha ntahonja muga wewe birashiko kagenda.
Je nagiye.
Ndavuga
vuga wambonye
reka nihorere
usanga ni nibereye hariya hijya ndaho
basi narakoye imitanzani na Mr. Champagne
ah je ni Photoshop oya sha oya
oya ndiye ikoze Mr. Champagne
oya oya twa turi kumwe nivyo yaya twa turi kumwe twahuriye muri Tanzania ndiko ndaza soya
okay kwanza felicitations vraiment kuri 1 million
wagwan thanks
antuka vraiment ubaye nk'umurimbyi wakanganya mu Burundi bo dushizemo abo tuzi abapana hatari mwa gospel kwa gospel vrema bara afise kwa ama views eh bayo kabiri eh wiyumva gute kwanze wiyumvise gute uyibona 1 million asuka mudindirimbo
ndaseka
ene ko yaje 1 million ya kiriyagi
yeah man ni bintu giye kuraba cyane ni bintu byaranezereye gose kuko zari ndoto zari ndoto byari ibintu nama ndota nama nshaka kubishikako kandi umuntu akabishikako mu gihe cy'umwanya mugufi ibintu byari binezere byaranezereye gose kandi cyane gose
okay
yeah
okay I don't ndashaka kwanza twanze turirimbe gato cyose nzi kuririmba mugabo ndagufasha
yego
indirimbo yawe nkunda cyane gose zose ndazikunda mugari imwe nkunda cyane gose nimba yitwa infinite ndije kangera kuntu Ado Josan ndirimba rero
No Ado Josan pondise ya infinite oh mwiza seka mo seka mbona umunezero mu maso awe oh baby oh yanuje kure guma ubere ijisho mwamikazi gahimbare ku mutima yo oh baby ocheza ringa na mi Infinite. Yeah man.
Okay.
Ako ni wamfashije.
Chenzi nkunda Infinite yonyine niko nkunda. Nijya presentation yawe.
Ako navuze Infinite gutamfashije.
Ako kuri izina ryawe narivuze. Kandi reho ah reho. Okay. I did just an igihe Jean igihe rukino. Wasize soye.
Yeah man.
Okay. Hamwe avuye no bivuga yuko Ado Josan yaba ari kararondego kuko akungwa ririmbye indirimbo ngo ndazi titura umuco w'ikirundi. Ya byari bimeze gute bigeze hehe bahavuye iyo ndimbe yanavuye no kuri YouTube umwanya mutoya eh hamwe ndasubirako byameze gute
uko byari bimeze ni kujya nyene twabibonye ariko jewe nari mfise vole y'umunsi ukurikira nari mfise vole umunsi ukurikira the next day kandi ndumva ndashobora kubikwereka ati ok indege nari mfise ariko yasohotse ku itariki zitatu indege nari mfise ariko kugenda ku itariki zine naciye ngenda naciye ntaha rero ibyo bindi nari nabyumvise nk'uko namwe mwabyumvise and nta kindi kirenze gusa ibyo mwumvise mwabyumvise kuko mwabyumvise naje byansanze mu nzira ndiko
ndagiye uri menya mu ijambo rimwe
oya buri muntu wese afise gufata ibyo ashaka
Okay.
No vowo hatiriza umuntu kumva
ibyo. Okay, Ado Josan kwiko tavuze vize gutegera kuri airport.
No. Like jewe. Jewe deli ndumuntu rimwe gusa. Ah kabiri. Umuntu wese amaze kuza. Kabiri gusa niwe amaze kuronka abantu baza kubwira umuntu ubwe ati ngo muze kuntegera sindabikunda.
Kubera?
I want to keep my private life to myself.
No, muga. Ego ndavyumva ko umuntu buri muntu tegeze kugira private life. Muga kubwira nti muze kunega kuri airport n'umufwe ni musanzwe. Genzo pime ngende.
Yo.
Naho nzoja hehe bibash. Sinza mu hafi mu Rwanda.
Tuzogwerekeza tubone kugutora.
Yeah, bibash.
Wa Rwanda.
Mhm. Ndisha kunyere we why utabikunda.
Je ntabyo nkunda kubera yuko
iki
ubustari. Man, ubustari niki?
Star umuntu azwe
kumenyekana niko kuba star
ya murundi niko tubifata
ah okay urumva ro definition you star mu Burundi wow
itandukanye ni hanze
wagwan sinzi nico no bivuga ko but yeah literally like impamvu nabikunda nuko keshi na keshi iyo abantu baza kuntege I mean abantu baza kuntegera they are my family so like I chaka go keeping a family yanje outside of media. So like mashaka yuko ngire privacy ngende mbona n'abantu bo mujyango ngane n'abantu bo mujyango. Yeah, that's it.
Okay. Okay. Twamusanze mitonage. Nyaza ko tekwasa ko bivuga.
Ntangorane.
Twamusanze mitonage uje gushutinga indirimbo zose akajya.
Ndibaza bitarenze indwi n'igice indirimbo yageze hanze. Yeah.
Ushobora kutubwira amajambo ke indirimbo ngene imeze? Ushobora kutubwira amajambo make indirimbo ngene imeze?
Vuga ikirundi sinuko ndakumva.
Iko vuga igiswahili.
Uvuze.
Ushobora kutubwira mu majambo uci bavuga ku ncamake iyo ndirimbo singene imeze nko kudutera amapeti.
Aku ikirundi gisigaye kigoye dele. Sinuko ndakumva vuga ikirundi. We can do this on a comb, Vuzenguiki.
Jim Command, at the seeds.
Or you can do this, you go and look at him. Wiki,
I've
come Kirun, the Baz Kirun, the
Kirunzati,
eh?
Muncha, Mac,
eh?
What of Zoom,
eh?
You didn't boy get so hot.
Eh?
He made the booty, busting with Naka Jambo to go to tell my petty, eh?
Ah, Vuzangu, the same book as you. We can't even just get him Bazakindi was a shark.
I don't know from Girat, but as yet, indeed, in Bondad, because the best could go to Mysteria.
Sir,
could go to Mysteria.
Mudiho, we knew that we could run the No, Negabasha. Hemwe, no,
Kuya could go and the audio.
Eh?
Odia could go
and audio and the mic.
How?
And the mic. The machine. Oh yeah, ndiko ndakwishura bon ni sawa. Sibyo none.
Atuzogira mariage gyari.
Eh? Deli tuzokura mariage gyari.
Uranyumvira?
Tuzokura mariage gyari. Kandi urabinyemereye?
Ndebwaye wewe ko tavyari bwanse bwa bisabye kuri kamera
ushaka kugusaba. None ndabigusaba ngaho imbere ya kamera nyene kugira ngo ndavyerure. Ewa ndavyerekanye. Jewe na Delicia turakundana.
Naneza abantu. Byana namunanye no kundraga.
Deli. Oh yeah. Sha. Umunsi byana ni. Zabanana niwe kweri. Eh karek.
Yeah. Andre kada tikiganiro bazi.
Oh yeah.
Eh ushaka kiganiro.
Ega.
Nina ko none ni wase kundraga.
Na wa umukanyu uvuze ngo byarananiye uvuze ngo naranze.
Byarakunaniye bazi.
Eh?
Byarakunaniye.
Byarananiye.
Eh.
Onyemera none.
Nemeriye.
Onyemera.
Eh none ni umusore nkande umwa. Diaspora plus.
Diaspora. Diaspora.
Diaspora. I was active.
Abakunzi ba Isaac TV. Ndabakunda cyane rwose. Kandi no kuri Imana like I love you guys so much. Ndakunda ukuntu mushigikira atari just twebwe but like the whole entertainment. Man. Nikintu cyiza kandi mubandaye mudushigikira mubandaye mudufata mu mugongo kandi natwe tubandaye dukora ibishoboka byose kugira ngo tubanezere ndabakunda cyane gose se ayavuze gose se bivuze gose
haba yose se nayo ngiye ko nibiye
ibya birenze ikintu kikurenze ni gose na gose se
Hey, it's important to be in Finland and your time.
Fugamunu Kuli.
Kuriki man, what could you say?
Fugamunu Kuli. We vogue.
They get it. I don't just send to Kunhara. I take it to Mudzom Sads. This is something you can't be cool. What's this? They get it. You could have winned.
natekereje rega ngo uhura n'inkumi nka Delicia bikagenda gute
babwire ko nziko na imaze umwaka wose ndakurindiri yate
warundindiri
ibaze vraiment
sinya kamera
okay the Isaac TV mwese kandi bakunda cyane gose
Isaac TV